imbali ushaye ingoma awume imbali qhubeka ugithe bayethe nomphakathi ngosindlovu. Valeu.